nyuma y'imyaka myinshi anwa urumogi Aisha Ismail ngo yarashoboye kuruheba kandi ubu ngo arashima Imana ahambere aha n'impanuro rwaruka rugifata ibiyayuramutwe ko ngo bihagarika kuko kwatanyugu na nkeyi birimo ibiro yakabishikirije mu gihe ku isi yose bahimbaza munsi mukuru muza makungu wahariwe amagara yo mu mutwe sante mentale mu rurimi rw'igifaransa
ego natanguye kunywa urumogi itabi n'inzoga n'ibindi byose bijya tumva twita amabusta muri umwanya mfite imyaka 13 ndabibamo imyaka 17 ubu Imana ishimwe kubona yarankujije naba aba ba prédicateurs ko tubavuga bo muri association burundaise pour un monde de paix sans drogue baramfata kandi baramfasha uko bamfasha muri umwanya ndagenda ndiyumvira ibibi byose naciyemo numva ndababaye njenene numva n'agahinda kenshi mu mutima kuko ubuzima jewe nabayemo sinavuga ko ari bwiza bwari ubuzima bubi bwatuma ngwana muhira nuko abavyeyi niba abavyeyi sambana uko ndabyumva rero muri umwanya ngenda byumvira numva ko naramenje cyane mu mwanya nibwira ko ibyo nibyo yari umutsi mu mwanya nibyo nashimikiriza cyane mu buzima bwanje mu mwanya numva ko ndabikunda n'umutima wanje wose gushika umunsi biminduka naragwaye sizi ibyo ari byo narimejeje kukanywa nyene ka gatabi kanje munyuma cyane ku bizunguzungu byinshi cyane gushikaho nisanga ndi kwa muganga sinamenye nuko nashiseyo docteur arapima amaraso mutima byose ambwira ati byose urakomeye nana malaria ufite none ufisikiye kibazo ndamubwira jewe byose nibaza ko mfise kibazo none ubuze ingwara nga uri umuganga je cha ndakubwira komeze gute ati okay sindabura ingwara urwaye reka ndakwandikire ordonnance je gupima hama tuzanira inyisho okay ndavuga nta kibazo aho numa hose je ndagenda anyandikira scanner numvise scanner ndavuga mana ndagowe jewe scanner oya nshaka kwibona ukubye oya ndumva ibibazo byinshi mu mutima ndamubwira docteur je nibaza ko ingwara ngwaye je nuyikubwira kandi ndayizi narimejeje kunywa itabi cyane umva merewe gutya gushikaho nza ngaha docteur acambwira urabona ko bitoye ibyo nibyo aca asigurira ibintu byinshi ndavuga none ko jewe narimenyere ko ari umutsi none nzobaho gute ndarira ndafata umwanya ndarira nk'ubuza umubyeyi kuko sinumva ko nobaho ntanyoye itabi ntanyoye urumogi oya navuga mana ntibibaho kandi wanyemereye warabinyemereye ko ari umutsi wanje none nzobaho gute munyuma muhuye n'aba prédicateur cyo ndababwira jewe ukuntu nabibona kunabifata cyambwira ati we numva ko wihenda uzi ko ari umutsi ni kuvuga ko warugwaye okay gasawa nicyo gituma ubu rero ndabyemeye ko ngwaye kubera cyangwa mbona amareaction yose ukuntu bitankundira ko mfata n'ikirahuri mu gatondo nanyoye inzoga narajugumira bikananira kwiborosa gushikaho narageze mu rwego rwo kubyamana kiyeri cyanke kanyanga inzoga iyo ariyo yose nashobora kuronka amakaribu amakabijya bijya byose amawarage donc ako nshobore kuronka kose naragumiza ngaho nikanguye nkacanywa niyo naba umubanzi ubu ndashimira Imana kumanuro ndonka kuri ya pri sociale bangirira baranizeye baramakazi ubu ndakora numva narindi sinobaho atari indi ko ndavuga muri umwanya atari sindiko ndabamo muri umwanya kuko biranyegeza n'urukundo mu bana abana bambona nk'umwe ngo turavukana kuko nta mwanya munini nabaha ariko kubera impanuro n'ibintu bankorera nibyo babona ko nanjye nkora muhira ubu umubyeyi arashaka kwicara akajyama amahoro avuga ati Imana ishimwe naho Aisha atari mu nzu ndaziko arahana ariko arakora ibintu byiza nibyo shimira Imana kandi ndasabye n'ugwaruka umwanya wowe uri muri ibyo bintu no gusaba kandi no kwinginga ufata ingingo hakiri kare kuko ingingo yo kubivamo niyo nziza gusumba jewe muri umwanya ndafise abagenzi nk'abangahe batanu barenga bose bapfuye nabi bafana ama overdose bamubafana ama cancer batubwira iminsi yose ku itabi ritegwa riherezwa muri cancer nituvyumve ariko jewe naravyiboneye kandi nanjye ndashimira Imana kuko nari ngeze mu rwego nicaye nkoze gutya igwara waravako amaguru nyashobora gufata kwa kutena nka 10 minutes oya
turumva Aisha we watanguye kwihereza ibyo biyayura mutwe hakiri kare by'ukuri nakamo akahe wewe utera ugwaruka uno munsi bivanye n'ibyo wabiboneyemo
jewe akamo notera ni nka ni bonda bakwanza jewe mukahise arahizimya umwaka n'inusu ni washobora kumenya ko ari jewe ndi hano imbere yanyu kuko n'ukuri ndababyiye umwana wanjye wa gatatu namubyaye fise 48 kilos amwe na docteur yumva n'ubwoba avuga ati uyu muntu ndashobora kumubura kuko sinashobora guhagarara gucyanye iminota itatu imbere y'abantu babiri batatu bo baca bantera ibizunguzungu ntagwa hasi nkakubita umutwe bakantwara kwa muganga bagasanga tension yamanutse muri umwanya bashiki banje basaza banje ugwaruka jewe no babwira ko ari ruhendo runini cyane mu kwihereza sirtu ijya karibu ubu jewe ndayidefinisa ni nko karibu mu kuzimu nuko je ndabyumva muri umwanya kuko nakazoza kazokwereka oya atari kukwereka urupfu indwara ziri imbere ibiki ubuzima bubi muri umwanya jewe ndashobora gukora ibintu byinshi kandi nanyoye ibyo bintu ndashobora kwiyumvira nk'umuntu gushika jenere nkaba fiere ndavuga mana eske ari umuntu yoba fiere nk'uko jewe niyumva jenere ndikunda ndishima kubona uko ndi muri umwanya ego no basaba bakurikiza impanuro z'ababyeyi ababyeyi batandukanye mu bihe bitandukanye n'abari abarimo bugerageza kwiyumvira kangahe Imana yoba ibakunda kandi il n'est jamais trop tard dans la vie.
Na Valentin Habyarimana umukuru w'ishyirahamwe riharanira ko isi yogira amahoro itarimo ibyayura mutwe ABMPD mu mfunyafunyo y'igifaransa arashyiriza igituma yakoranije abantu kugira ngo abasigurire ububi bw'ibiyayura mutwe reka tumwumvirize
nkuko muvuze twateguye ikiganiro cyo no kuvuga mu gifaransa conference de bar kuvuga twari ko turabira hamwe ibiyayura mutwe ingaruka mbi zikomoka ku biyayura mutwe na cyane cyane twisunze umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara yo mu mutwe aho na cyane cyane tumaze kubona ko ibyayura mutwe ni kimwe gishobora gutuma abantu benshi bihereza ibarabara bakagwara izi ndwara zo mu mutwe na cyane cyane yuko ibyayura mutwe iyo urabifata bishobora gutuma uwandura urwara indwara zo mu mutwe
turazi yuko mu bantu bihereza ibyo biyayura mutwe harimo urugwaruka ruri mu ibarabara mbe twashobora kumenya urugero muri ko murafasha ko ubwo rwaruka nimba nk'ibiharuro mushobora kuba mufise mu kurwanya gufata ibyo biyayura mutwe
ego nidushaka kuvuga igitigiri mu kiganuko kubera mu gihugu cy'u Burundi nta kete iraba yerekana igitigiri cy'abantu ibiyayura mutwe ariko ngiye kuraba haba mu mashure haba mu bana bo mu ibarabara haba mu miryango turafise benshi batwitura batubwira ibibazo bafise ku bana babo iyo muri ko murayaga nka mu bana 10 urashobora gusanga batanu bamaze kunywa ibiyayura mutwe bitandukanye ugasanga hariho abamaze kubyumva kukumviliza bibanye nakakuku hari nabandi bakubye ati ndazi ikiyagira mutwe icarico urumva neza yuko ibiyagira mutwe mu gihugu cyo Burundi birahari mu rwaruka na cancane mu muryango mu mashure ndese no mu bana bo mu barabara ibyo biyagira mutwe birahari
abantu bihereza ibiyagira mutwe nko twabyumvise ariko barashaka karabo usanga byarasesereje mwebwe abo mushobe guhura
ego abo tumaze kuronka
bafasha gute
mwabibonye zijya ntahe mumvise nabo tumaze gufasha bagendana banyuye biyayura mutwe hama twabakwiye mu barabara ariko no munsi bariko barakora akazi nibo bariko barafasha abandi no kuvuga yuko biciye muri clinique mobile d'office ni gisata cy'ugwaruka kugenda kurondera abantu bose biherezi biyayura mutwe canke bamaze kugira ingorane kugira ngo rushobore kubafasha turafise rero ibyo twita ama approach dukoresha kugira ngo rushobore kwiyegereza mu bantu na cyane cyane yuko utabiciyemo biragoye kugira ngo mushobore kwiyegereza abantu mushobore kubaganiriza canke kubasubiza ku murongo kuko n'abantu baba baramaze kononekara mu mutwe nk'uko mwagiye muravyumva muri mu byo bivugiye bonyine ubwabo
ego mwavuze yuko hari ingorane zitegwa n'ibiyayura mutwe hari bashobora no kugira ibibazo byo mu mutwe mbega hari ahantu n'abari abantu babamo bari abantu ngo unakeka mu batera igende gufata abantu babona bafite izo ngorane zo mutwe bwe kuyaga mu
ego na cyane cyane yuko kimwe mu bituma abantu benshi bafata ibiyayura mutwe babaranye kuko amagara yabo yononekara n'ugukuntu hari abantu babatunga agatoki ugasanga amubonye amubonamwo ubwicanyi amubonamwo ubusuma amubonamwo amabi yose bajya abantu rero iyo uriko uramutunga agatoki ahubwo bumutumye gusubira muri bya bintu acavuga ati noneho nta kindi gikora reka mbandanye na ni bakunda kuvuga ngo ni yare yare avuga ati ni kwa kundi nyene ari upfa narapfuye ariko twebwe icyo tuvuga ni gute tuvuga yuko umuntu maze kubona ko n'ibyayura mutwe suwo gutakaza suwo guta no kumwiyegereza ukamubaza impamvu yafashe ibyayura mutwe kuko zishobora kuba ari ingorane ziri mu muryango zishobora kuba ari ingorane ziri mu mashure cyangwa abantu bamufata nabi ibyo rero ni bimwe mu byo twigisha abantu yuko igihe umuntu anwe ibiyayura mutwe si uwo gutunga agatoki ikindi iyo abantu bamaze kugenda muri cya kigo cyakira abantu bagenda n'indwara zo mu mutwe aho abantu benshi bita kwa rujanti umuntu baramutunga agatoki yahora kwa rujanti yatorose ibitaro ayo majambo niyo atuma cyayononekara mu mutwe bigatuma adashobora kwikontrola
umuntu yadapfa adakoye neza sikiri mu petit problème donc La santé mentale, c'est ça, c'est ce bien-être qui permet de vaquer à tes activités sans aucune difficulté.